ba sapalelwa ebile le bolela bjale yo
mare ke thato ba kwa motho a nne jo tswa o thola ke motho tsa kwa nne jo tswa o thola a wa ba buje ba mo aba tshware nyana ke fetse ke me ke bere ga kwa
ka chashane o ska o thola mona o fotalela mona ngwana ka gona o thutsa mona a peka taka e pakala mathata o ja mathata ba nko marobiane
na mara motho ke motho tsa kwa na ban
ke o khopela teng
ape le mphone tse ke kwa dikrake o lo kwa ke bike kwa sekolo la re ke kedime ke take to mothusa le a e bona
akeraya
chaya ka mogo achi ai we a ba ile gone achi sasane
yo
a shashane ba
yo
mali re ke se ja mathata ma we bana meleko le ditaisho we feta ka tsela ke le bolitse ga re motho ke mogalabe bona o shule ka radio ya ta ja rena Really, one year, one. All right.
Come
on, Steve. Robale. Oh, we came to Tobawa. Just will we?
I corner. I corner. I got summer. I corner.